the true worshippers, they will come and they will worship God in spirit and in truth. The time has come.
Yes.
The children of God must uplift themselves before the throne.
Yes.
Watch Nakua Prophet Nazareth of Israel King of Jews Church this and every Saturday at 6:30 a.m. on Metro TV.
Nhyira ni Onyankopon Kronkron a ni din di ya. Onhyira o mama.
Amen.
Onhyira o papa.
Amen.
Another nso enam otwedi ampon. Onyankopon Kronkron a ni din di ya. Anase Yehowa na duma so. Na kwa Nazareth asani we hie bie. Se ye betie ya ayo nyankopo kronkron a okasa ya wonya no hunuye na wona anasem no ni sunsun wo mu wodi na danse no eneden so ye betie ne ho asempa a osun yasa sinyina ru nyankopo de ni di kronkron ni ya anase ye ho no onsan hira obi o
amen
onyankopo de wase na kwa nasu ya sudi o nyankopon dawase. Siwesie siwa kuma se. Wono sabe radie nyankopon. Ya ni nchain. Na webetie asempa. Ah. O nyankopon yewe jine mu.
Amen.
Fao pene. Na fao pepa na chochilo quotations no. Wakache ose se uke nkain na se asemno wakain ya ewa hoa. Menko busa sofu bia. Efri se. Wudi wani ehun no wagye nsem na didia menko busa sofo bia efi se ebia ono kura no wada dawo ya onyankopon yawe onhyira
amen
adano ka kire wo se emoja yesu anase yeshua onyankopon tias fo ne ba no ni moja no twen ho firi ho twen ho firi ho na eya tron kire kire wo kire kire wo wiase fa na nyina papa ma mi tie ni na ko na se odi no kura ahua dance no kure no di hua dance na no kure no no kure ye kese no kure edi ni ya onyankopon kronkron a edi ni Yehowa no ono no no ya onyankopon kronkron no ono aso na edi ni Yehowa ni de kronkron no no papa mame onyankopon hira
amen
ose twu ho firi moja no ho na moja ni nti na atemwo no be wiase o papa mame wunim Winim se emoja nunti ana atemu onyankopo atemu aliyehu ayehu ani pentumi ngina no aliba wiase ase ayawira ho se na asudie a aliba no sa asudie na yemoja no ana wose odi hu hyem Midi madua ni hyem midi me hu hyem midi chechire ana midi twetwa bro nsam ana na sefo hey papa mami wasem ye mobo se yentie odifo sefania ose oli dia dance ye bia chire yentie odifo sefania odifo sefania Nsema onyankopon ya edema no a okaye a debi na ereba no yentie sa asem kitwei yes
Sefania chapter 2
Sefania ayo odifo no nsema erwade onyankopon ya odema no nie papa mami ye kom na tie asofo dada ye wi ase nyina wa dada ye Wadada nipa, wadidi pa mewu. Ntina okachile wano, elwade Yeshua, Yesu Kristo no, okasembi, osise jena mfrewa, ama minchaya, untumi mami nchenda. Afrisa, ajese ejano, au Yesu nsumno, nase wuni msumbayin, Sunsum kura wo firi no sunsum kura de hunkwa ho me ma wo sunsum kura wo firi no eba asase no so ani bebia se wo siesie ho a wo be ko a ase sa wo nipa no ene obetumi agye onyankopon asem na wagye asem kronkron no aye no kre mpachoti ni na ye no kre no wagye di ah onyankopon hira
amen
yes
Sophonia chapter 2
Sophonia chapter 2
verse 1
verse number 1
etifiasem
no sesen
mo sakira mo adwene
mpacho wotie asema debi o debi ebeba no ene odi man so onkanto ho na me ni umie nu yensuro asem na reba no papa misro nyankopo se ya onshira
amen
yes
Monsa chira mo adwene.
Mpacho wate. Monsa chira mo adwene.
Atemmo ne reba.
Mpacho wate. Onyankopo atemmo ne reba no. Eye hu papa. Onyankopo atemmo ne reba no. Eye hu papa. Monsa chira mo adwene. Na sa atemmo no. He. Aleba.
Monka mo homu ano.
Ano odi adanse se. Monka mo homu ano adase. Monka mo homu ano se mo besuro nyankopo na magi nsempa na odifo na le kanadi
ane
ane
monka mo ano
me ka kirem se monka mo homu ano
oman amani hu asem
bacho wate afri se moye oman amani hu asem asem ebeba beto ebeba bebo wode jado wunsuro asem yo nyankopo ya na temu ole ba no wunsuro ase oman amani hu asem Wenin wu assemble to a wenin wu. Ah, I say, yeah, you're a hose. Yes,
Mumma, I said, I don't man, son.
And Tina dance your dee, I say, others are may. Sir, shaddy, you know, ya, on young couple, a share. I reba, Nelson, me, Bumu, Coco, sir. Mumma, sir, shaddy, no, and ma, Mosso, Alabamusu, Namamu, man, and Matomo, and Sanda.
Daniel, Sinaba, sent Tete.
Sure. Adano areba no etesan cheche etesan from ehu ntentehuro bi adekosoro ne lebetofom eyade enkasoro da ebetofom osisa na reba
muma erade abufuo gya no mamso ansa
mbacho watie osimuma erade nebufuo gya ogya na waso a odere bano muma se erade abufuo gya no amamso
Mumma erade abufuo da no emma mso ansan.
Mumma erade abufuo da no. Mumma erade abufuo da no emma mso ansan.
Mo hwehwe erade.
Afei. Ana papa mami odi odifo no bo okoko. Se erade no oni Yeshua. A asantefo bo no mrane se Yesu a abeye Yesu no. Ose se erade no mo hwehwe no. Mo hwehwe no.
Asasufu amubre mho asie nyina.
Bacho. Asemunhwe shadow. Enti ye wonwum bi ayetubo. Obiara nhwehwe urade. Obiara nhwehwe urade. Obiara nhwehwe no. Moma ye nhwehwe urade. Moma ye nhwehwe urade. Moma ye efri sa. No bo sora. Onu no bo asasia. Moma ye nhwehwe Ano no bo suru e Ano no bo asasia Muma ye nshishe Obiara nshishe radie Obiara nshishe radio Mpacho wati Ose mu nshishe radie Israel Mami e papa Mumi e nina nshishe radie no
Asasufu amubre mu hwasi e nina
Mpacho wati Wana wadia hante sem Wana waya umasuo Wasi wiasi achievement no wanka ho wasi mua mo bra mo wasi musro nyankopon ya na mo bra mo wasi nyina
a moye na temudie
na na temu na leba no nti mo hwetoto mo akwan yie no
mo hwetene
ana mo hwehwe ade yetene asemo nyankopon die si ho ade nyankopon kronkron no ayhe mo hwehwetene no
Monsieur Brassier.
Afei, Monsieur Chang Brassier ni bio. Monsieur Chang Brassier, Brassier, Mobabram, who was you winning? Monsieur Chang Brassier, bio.
Ebia obe kramo.
Ebia obe shadow mu. Ebia obe kata mu so.
Ewurade abufuo da no.
Se abufuo da no ogya ne redare a ama ogya na nhyew. Ewurade abufuo da no. Papa mami, Onyankopon hyira.
Amen.
Ya Onyankopon hyira.
Amen.
Ose ande olidi adanse bio. Olidi adanse bio di akyerɛ wo. Se anokro anokro e edi adanse ne beye nokrɛ. Akyɛ anokro ande abeye nokrɛ no. Ne olidi sa anokrɛ da eye ya Onyankopon kronkron ne ho adanse akyerɛ wo. Yes.
Matthew chapter 3.
Mpachotie. Emro ka semi emra sebleri babu no. In semi ni. Yes.
Matthew chapter 3.
Matthew chapter 3.
Verse 1.
Verse number 1.
Etifiasem.
Etifiasem no se sen.
Yohane atemmo ni adwen sakyere ho asenka.
Ase Yohane atemmo mami wati. Wati biu. Yohane atemmo ale bado. Ani wadwen sakyere wo besakyere wadwen no. Wo besakyere ho adwen no na senka ni.
Nananumono. Yohane suboni beka asem.
Ana Yohane. Awo yo suboni no obeka asem.
Judea sira so se.
Awo Judea sira so se.
Mo sakyere madwene.
Papa wuritie. Wati asem krono o. Tino so di dino kora. Papa mami na kwa denso tono di dino kora huwa dansi ya chreo. Mwon sa chreo mwa gen.
No soro hini ya na ben.
No nyankupa hini ya awe siye siye. Dia yo soro di ano. Ase a ben se aribe yini huwe di wa sa seso. Asura hini ya no. Papa mami, asura hini ya no. A ben se aribe yini huwe di awa sa seso. Yesantie biyo. Anokra anokro aye nokra no anokro aye nokra no yenye komnie nti. Yes.
Mark chapter 1
mpachotio. Mark chapter 1
verse 14
verse number 14
etifiasem
eno osesen
Yeshua asen kan fiti ase
mpachowate Yeshua a aye nkwaje a yebone mrane Yesu no. Yesu, oni Kristo no. Na senka mfiti asye. Mpachoti ye niye. Ase na senka. Ase mpano obeka ye no. Ni mfiti asye ni.
Woyi Yohane ma yechu no.
Emra, woyi Yohane. Oyo subo ninu ma inu echi na. Woku no no. Eno ansana ore jibaton no. Mpachoti ye niye. Ansana ore jibaton no. Nous sommes les canaux à quoi ah, papa, mami, y'a un coup en chira.
Amen.
Y'a un coup en chira.
Amen.
Yes.
Oui, Yohane, ma yachin.
Oui, Yohane, ma yachin.
Yeshua, ba Galilee.
Anda rade. Yeshua. Yes, you know. Only Christian, a ba Galilee.
No, be count yon coup en hon asem patre.
Patre, what? I say, no, be count yon coup en hon asem patre.
No, can say.
No, can say.
A brand new year do.
Aye, under some aye. A year you nay. Under some aye.
A brand new year do.
A brand new year draw. A brand new year do.
Nyankopa in your bang.
Nyankopa in your na west yes ye. No, I or cast out a banner. Or say a bay. Papa mammy, a bayo. A bang.
Monsacha margin.
And the other some mamma was as a so. Say ye in the bedroom, dear. And you'll be on such a day, or be on such a dodging.
Namunja asempanuni.
No, when I asempa, Munja sempanini, if it's a way, and I asempa, Mamunja sembirendi, and I'm a shank, come na me bomb, paye, and I'm a shank, come what? And I'm a yes, my jetchup, I say, when yasempo, Mammy 10 year, Papa 10 year, when yasempo, or see a sempa or a canal, yesu Christo. Asi wenye sempa, enti so biyara uwasa sasunu, se wole pa sempe tiedia, asi wei ena ya sempa, mungi sa sempe yi, mungi ndi. Ne ye inti, no kecho se chuhufri majano hon. Chuhufri majano, ne majano nchira chira ye nada. Majano, majano, enu nadia suje li bleo di pa. Majano, aye nada. Elwani yesu majano. Dio kafa ni moja de bia bebuo de se se wendi onipa ba no honam na wa num ni moja wudni nko omu wo so so se medi moja ni twitwa chichira bronsam medi moja no twitwa bonsam medi moja ni chichira me metu ko me fie me koto bombu ho. Just imagine that. Common sense. Just imagine. Onyankopon fe bon nche.
Eja fa che yen.
Yes.
Matthew chapter 17.
Matthew chapter 17.
Verse 1.
Mami tie papa tie. Osi uli di no kro won dan si a chira. Ni wa won se nchira chira ye moja no eye nada. Asi ye kom man pere ho. Asi sei. As I say, just keep quiet. As it tionye, yeah, when you go for crown, tina sim. Yes.
Matthew chapter 17.
Matthew chapter 17.
Verse 1.
Verse number 1.
Etifiasem
no sesen.
Yeshua ni monyam shrein.
As I Yeshua, or ye Yesu Christo no, ni monyam a eshra ye. If you say a general bekasa man, a general bekasa man, papa mami, a general bekasa man. Yes.
Nancy Chino.
I said Nancy. I said, where she and Nancy Chino.
Yeshua, Petroni, Yakubu, Ninia, Yohani.
Yeshua, yes, Christopher, Yakubu, Peter, and Ninia, Yohani.
The one call people tinting super baby.
I know the one call people be a yet tinting so a fa baby.
No such a one when any.
Nemro Kodruho, no Kotu Nagan Yankopon. No performing. Or this soon sum. Or this soon sum no at the performer yana.
The name shre so yeah.
Prakope and then the nimba shrine to se ovia. I wish em pa ye. Nanimu shrine to se ovia.
Nan entadia ye fita se hain.
Anan entadia nashanum. A ye fita se hain to se dia adichia a pia a wima ye fita.
Nashe.
Nashe.
Mose ni Elia yi ohuni di chira no
nkasa. Ibajo wati. Mose, aye Moses. Ani Elia. Sa Moses no. Sa sunsum no. Ani Yesu Kristo no. Ana Elia. Elia no so. Ani Yohane. Papa mami misra nyan kupo se wu ya. On shira.
Amen.
Se wuri tiyan se pay papa mami pejo mu. Pejo mu. Ne nse malipe wiasi. Aye huse. Mami pejo mu. Pejo mo, kasi wa masusun sari won tibin jong kwanta. She, nyanku pona semne gohono. And yes, wakin kansa grafiko. Wonko wuskun kosia se mekosuku. And a mekosia se de wusia. Wusias, biology, wusia, dear. Now with the fa hono. And yo no, nyanku pasem e yasunsum. I just send a sunsum no a womu. Ni hini sunsum ni hini a womu. Se Adriano siwa ni hini ene nim Adriaba no kura eso. Enu nenim ahahan kura eso. Se wade sa yariye. Se wade sa koko. Se wade Adriani hini. Ah, erwadiye nyanko ponshirao.
Amen.
Yes.
Na Mose ni Elia yi onwe di chira wanino kasaye.
Mpacho witiye. Na Moses ene Elijah anase Elia woyi ni onwe di. Sasunsun ane no bekasai.
Ana Petro buasi Yeshua sen.
Anti Petro. Aye Peter no womu hunu ye no. Ana o ka kire Yeshua. Ye ne wade Yesu Kristo sen.
Ewrade.
Awrade.
Aye se ye tena ha.
He. Aye se ye tena ha ye amka me enko ba bia.
Se wo pa. Mabu asese miensa.
Me. Medi ma ho de bebo asese miensa. Me ye fadum. Efedum baako mienu miensa.
Wo die baako.
She wo die baako.
Moses die baako.
Moses no so ne die baako.
Ni Elia die baako.
Ana Elia. Aye Yohane no so ne die baako.
No gusuri kasa no.
Ne mra ogusuri kasa no.
She. Munukum sense bi be kata won so.
Papa mami tie. O si ne mra ogusuri kasa no. Brunkum dum shen shen. A bibe kata wonso.
Nashe. And ibi free munukunu kan se.
Mpacho ritie. Afe Yehuwa nyankopon. Yehuwa o nyankopon kron krono. Oso li dini banu wa dansi. Asi papa mami. Wadada yo. Wadada wiasi. Ah. hose Yehuwa nyankopon ankasa le bekasa ose namrunkum hyenhyen bi bekata wonso
na ene bi firi munukum ka se
na a voice ani aye a voice a firi munukum bekasa
oyini mi doba so mani
oyini mi doba so mani obewu ajimunko
dabi
dabi sai oso fo di atro se yesu bewu ji nko so man so mewu nji enko ono sofo no sofo no se se oye bishop se won ye obi de minimo ah o preaching chire wo no ono oye kese si onyankopon ah oli di adanse wo ye kese si ne onyankopon a oli di ono ankasa ne ba wa wo no odi sunsuma wo no maria wo no no wo ye kese si ne no ada ana obedade na no ene na wo ye otrofo ene na wo ye otrofo yes
ani bi firi munukum ka se
o se ani bi firi munukum no ka se
oyini mi doba o so mani
oyini mi doba o so mani oyini mi doba o so mani papa mami tie oyini mi doba o so mani o
muntie no
o se monya dai muntie no muntie do muntie no muntie no aya muntie no muntie no aya muntie no if he say ye ine me doba ya oso mania
isame muntie no
if he say oy ine me doba ya oso mania
isame muntie no
o se oy ine me doba oso mani muntie no onka se ni moja papa mami e men dia ko fisam men ka se ni moja no wadome ho o se woda wo be soso da ye adie chi ye fro hey mountain so ba ko be bi obeko emoje ni nti o se wo ho rento da ko si da a wo dia temu a eye konkon ne nokre ene tire ni ori di ho adanse no odi be si asase so tie ni ye papa ma mi tie ni ye mi ya temu fu o mi se mi di nokre ho adanse na ko na se mi di nokre nokre eye onyankopon no ne ho adanse ne mi di yes
na asuafo no tie ya no
na mra asuafo no tie voice no aye ene no a ekasa ni ohun se ya onyankopon kokoro ekasa
woduoni butubutu fem
enti de waye ni se woduoni abutubutu fem
no osuro yie
efise no osuro na mpara wo osuro yie efise no osuro
na yeshua ba be soso wo mu
na ewurde ewurde a ofri sunsum wo de sunsum wo no no onim sunsum kura wa kasa do oba be soso wo mu
Sir, moon sorry,
moon sorry,
na moon sro,
na moon sro. Papa, ma mi wati. I say moon sorry, na moon sro.
Mema wo ni swano.
Na mema wo, mema wo, mema wo ni swano.
We huno biara di Yeshua nkuara.
We huno biara biyo. Say Yeshua, Yesu Kristo nukuto.
Wo fi bi pasuno ni sana no.
Enti emra wo fi bi podo sano. Wo sana no.
Yeshua share wonse.
Ana rodi kachira wonse.
Munka de amahuni nchiro biara
hwe de amahuni mamunka nchiro biara da
kosise onipa ba no be sori afre wufuo mu
obenya neja bosha no neja bosha de se obenya ni afre wufum enti kosise obenya neja bosha no obenya ni afre wufum se de ejado de amano no
na suafo no bisa no se
enti ama suafo no se bisa no sa
ade enti na atwefo no ka se
yo se se asem na wo ka kire ndia meye musa wa asembi adenti na atwerefo no atwerefo no kire o se
esese Elia bansa
sese ansem nyina reba esese Elia Elia aye Elijah aje se obansa na
Yeshua buase won se
ana rode buase won se
Elia ba
ai amunim Elia ba
webesiesie no manyina adie
Elia ba webesiesie niema nyina webesiesie esese obesiesie kwa di danim webesiesie niema nyina adie
nanso mesem se
nanso mesem se
Elia ba dada
Elia wa ba dada 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 wa ba Elia 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 ba o
ni wa hu no
nanso adase wa nyedan wa hu no efise adase firi sunsum wa firi sunsum no ko and now I cry, say God, me jina me chichem, me chichirdo, me show nkom. Inti, I say,
well, who know?
Well, who know?
No, why you need your opinion?
But you what? or see what yen, why yen did your opinion? The other suppressor, what the yenin, what the ajeno.
Saranso,
but only tea. Hey, as I say,
Saranso,
Saranso,
no nipper ban behuna mania won sem.
Saranso, no nipper ban, or no subbehuna, some mania, or behun was uncle for, and you would differ, and you pop boniford, or behuna money, I won sem. And ye are good Friday, oh, Papa Baby, and your good Friday, oh, I am money, who know. A rade, or by we are Sebatan, ne we are Satana, or Bacqua Satan, or Bacqua Cosheni Pubbrim, I'm a way and a bonnet, I'm a woe, no man, he will suffer.
And a siaphon tias, yes, sir.
And you all, and a siaphon tias, yes, sir.
You want to born in one seminar, come on.
Ah, yeah, and you're Johan. And you're Johan, you know, or Subonino, no one seminar canoe. If he's all done watching, non swear with Trinity. We need me inquire of us with Trinity. I say, Sancroft Beduno, a deform yununo. A bois of free a broom, and one bed dear con, no bed you on soon quinim. And he, and ya Herode, and no cum no, na a bois noir, a yaw barno, a barnois, a more cum no cuno, no cause I want ye nasano, sa or barno, and no ya, or no ya a bois of free broom, or no ya a bois of free broom. Not to me catch on the bus, Uncle was one trinity, no farmer. Who did you the bad day? Papa, mammy, won't a sole cuss soon, Sam, and I, on your cup on your wedge.
Amen.
A boo free boom.
Luke chapter 9, verse 18. Etifiasem,
Etifiasem was the same.
Petro, Paymuka,
Pacho, will it ye? Papa, tea no crow, tia sempa. I say, Petro, Paymuka, Petro. Ntino kase sunsun sorry. Awa mba sunsun sorry. Wonti mi njo unkwada. Ose da kwa bachira wase. Creation. Any make. And I say made. A bachira wase. A bachira wase. Mi ma unko school. Nsu bachira wase. Duwa hu. Nsu sunye wum. Ah, onye nko pofie yina boni nche.
Eja fache ye.
Yes.
Neba se onunku wa onorbo mpaye no.
Mpacho wuli tiye. Ose neba se onunku wa ho. Onorbo mpaye no.
Na nesia fo no kan ho
nesia fo no nso no ka no ho e wo fa baabi
no bi sa won se
anti oba obusa won se obusa o se no obusa won se
nkrofo akwakwo se me ne hwan
nkrofo akwakwo wo wiase ya wo betie nsempa no wo mo se me kura me ne hwan
no obu ase
ana obu ase
Yohane Suboni
efri sa wo se eh I say Yohane Suboni if he say no one him say Yohane Suboni no or you did for into onu no was sorry afre wufum and so onu no change baton no edi ma urade say urade nto na djuma no so no owie papa mami onyankopon shira
amen
and you same boat you same boat wa je baton no onu no de be finish no was set record papa mami ye onyankopon shira
amen
yes
e binum say
and e binum so say
Elijah.
Ebinum so se debi eye Elia Elia
na foforo se
na ofoforo so se
tete adifo no ba ko no wasore ye
afri se wo ka se obawu adifo no enti tete adifo no mu ba ko ana wa wasore bio
no se won se
ana o se won se
mo de
na mo de
mo se me ne hwan
mo se me ne hwan
na petro bua se
ana petro eye peter Obuasa
Onyankopon Kristo no
Mpacho wati Onyankopon kronkron no Onyankopon kronkron no dia oye Kristo oye agyenkwa no wodi mu no Onyankopon Kristo no
No she wo nyina kete bra won se
Mpacho wutie No she wo nyina kete eno bra won se
won kanche obiara se
Mamu nkenchiro obiara se
Ese se onipa ba no huna mane pii
Ese se onipa ba no ohunu amane mame wetie Ese se onipa ba no ohunu amane Nti eya amane hunu o Wan no sese Ose obe wuje nkwa eya tro fallacy eya nada Nipa ko wedi atro kese pa wonyankopon Enim e wo soro ani asase nipa nyina enim eya fallacy Efi se eya amane hunu
Yes.
Won ka yen chiro biara se.
Mom nka nsemi nchiro biara se.
Esese onipa banu hu na mani pi.
Pacho wati. Esese onipa banu ohu na mani pi.
Na mpenifo ni asofo mpeni.
Pacho wati. Na mpenifo mpeni omanu mpenifo ani asofo mpenifo na wose woye kuku dama wo wo omanu mu no.
Ni atwerfo no pono.
Ani wona wo chiro chiro no. Wo rejected no.
Ni wo ku no.
Pacho wati. No way dey.
Ni wo ku no.
No way dey.
Ni wo ku no.
Minti wo se dey.
Ni wo ku no.
Nti san grofo yi, san ba se yi, ani wo be bom, ani wo ku ma urade. Ah, urade nya kopo fo e bo ni che. San grofo yi, ani wo be bom. Be bom, ni wo ku ma urade. Ono na sem, papa tie ma mi tie, ono ro owura ni urade no, na sem. Ni wo ku no.
Na da to so mi ensa no.
Ni de je bo she ni. Na da to so mi ensa no.
Wenyane.
Oh, wenyane. Ose na da to so mi ensa no. Wenyane. Aha, ana so fo ni kodi, adanse ye chire. A friend, Pontius Pilate say, ye ka se o da da fo no ti ho no. O ka se owu a na nsa o be sori. Aha na so fo no di kodi na e kogye soja fo, e ya asra fo so won ko wiye. Won ko wiye da no. Ne na sua fo na amawia no, no won ka se wasori afrewufu. Nke echire na ada be sinikane no papa mami osuru ni asase nyina ewura ya yehowa ya wenyankopo onshira
amen
amen.